Thula Baba, Thula Sana, Thulu Mamuzo Uya, Eku Seli, Thula Thula Baba, Thula Sana. Kukin kan yezizi holelu mama zikan isela indlezia kaya kukin kan yezizi holelu mama zikan isela indlezia kaya
Thula, Thula, Thula.